kabisa mfusaji tu mama mukombo
ariko nta birenze
numvishe princess ari kwitakishwa ngo ndumva hari byiza ngo zamure ngo no hejuru ariko pita urumva ufite
ubwoba bwikize ubwoba bwikije ngiye ubwoba bwikije ubwoba bwiki
downloading application za TV nonaha maze ubashe kwirebera filme nziza na katuni zibereye abantu.